telo ma indiko tich. Indiko ng'ato tich mondo timni ang'o? Otini gadieri, otini gang'o? Tineno ka ng'ano wuok e keyo mani indike ni mondo oti, to chako dhi manyo jatich ni machielo goyo. Oketho tijino kose ma imiye ni emotimo. Kiyudo ng'ano mimiyo tich mondo otini godiechieng', to wuok e keyo mimiye no, odhi yanyo jatich machielo ma tiyo ni, okonyi koso ketho ni? Nikech ka wadhi e yiero wan gi kombe auchiel, wan gi kom mar president, mano bende mar jo Kenya te, kendo wan gi geno ma wadwaro e komno, kendo kata wuodwa moro nyalo dwaro, kata ng'ama nitie kanyo bende nyalo dwaro konyowa. Kiyudo ka ng'ato choko jomoko, ni mano bende ogeng'o ni ok bi oketho ni kose ok okethni? Gavana bende mari mar kaunti ka, in ema indike tich, in ema pesa ni kobiro to tiyogo gi gik moko te. Tiyudo ka ng'ato nikech dhial midhialego oyenyo mowinjo yud certificate mar ayany, ni koro wacho ni niang' iyere nikech noyanyo gavana ahinya, okonyi koso wuondi? Emomiyo jo miriambo, ang'eyo na wesu na weska, nitiere jok ma nitie gi certificate mag miriambo, parne giuru tich mane umiyogi ni gitim. Onge ng'ami yiero nikech oyanyo nyawadgi ahinya, onge ng'ami yiero nikech ogo koko. Nawinjo ka moro go koko gi obado higni 5. Ogo boko kendo pod onwoyo ni an nadagi obado higni 5. Sani be adagi Ochilo. Adwa nyisi an ema nachung' mantiere ka. E higni 5 manoyanyo obado go, kane go ombulu obado noyomba, ta an ema nachung'. En bende anyise kawuono nobro yanya, tabro yombe kata en ema ochung' ka. Nikech onge ng'ami yiero noyawo jie yanya. Emomiyo abro yombe e yor tich, abro yombe e yor bedo ng'ama timo gik mane osingo ne jopiny, to gi ng'ama ombolore mbele jopiny. Wan kaka jo Migori County, sisi kama watu wa Migori County tutembee kila wakati kama watu wa moja. Na siasa ijayo, najua Kenya is multi-party, read the constitution, article 4 and article 5, that we are a multi-party nation. Kwa hivyo kitu muhimu sana, kama wewe ni mtu wa ODM, imarisha ODM. Kama wewe ni mtu wa chama kingine, imarisha. Hatutaki watu kusimama kwa njia ya ukabila. Wewe unasimama kwa sababu unasema wewe unatoka kwa kabila kubwa ama kwa eneo fulani. It was very sad most recently, mtu akisema, mtu ambaye anasema atakuwa gavana, akisema hataki wengine kutoka eneo lingine. Hiyo ni kitu inaitwa discrimination. And with that discrimination, I can assure you it's very difficult to get seats. Kwa hivyo mimi nawashukuru wale wote wanatakia watu wa Migori umoja, wale wote wamejiunga na vyama ambavyo zinatambulika hapa Kenya, so that you promote inclusivity in whatever political formation you have.